Oh yeah, sure, we can go to KFC.
What's up, good people? How may I help you? Sir, we don't have crispy hedgehog. What are you talking about? We only serve chicken in here.
Zero looks tasty.
Whoa, 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 who